Mugenzi, urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kucivuga kivuga ngo uri n'ugutwi niyumve, uri n'ugutwi niyumve, uri n'ugutwi niyumve. Tugeze ku gice cy'umunani cy'ibyahishuriwe Yohana. Mwibuke yuko duheruka kwiga igice cy'indwi cy'ibyahishuriwe Yohana. Uno munsi tuza kwiga icigwa kidasanzwe kivuga ngo cigwa cyacu cy'uno munsi kivuga ngo guhona kw'ingoma y'Abaroma. Guhona kw'ingoma y'Abaroma niko icigwa cyacu cy'uno munsi kivuga. Guhona kw'ingoma y'Abaroma nk'uko twabivuze mu cigwa cyacu giheruka. Tugiye kubona inzamba zine za mbere zerekana ihona ry'ingoma y'Abaroma nk'uko igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cy'umunani ku murongo w'indwi gushikara ku murongo wa cumi na kabiri habitwereka. Ariko bagenzi, imbere yuko twinjira mu idonino ry'icigwa, mu nkundire tubanze twishyire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuganaga komera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami urakoze kuba uhegeje kongera kuduha uno mwanya, maze ukaba uduhamagaye kugira ngo dukurikirane kino cigwa. Mw'izina rya Yesu ndasenze nsabira bene data n'abashikanje bagiye gukurikirana kino cigwa, nanjye nisengera njye ubwanje kugira ngo mwami kino cigwa habemwo gutahura kuvuye iwawe mu ijuru. Mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, nk'uko nabivuze, icigwa cyacu cy'uno munsi ni amateka gusa yerekana ukuntu ingoma y'Abaroma yahangutse. Ibyahishuriwe Yohana igice cy'umunani ino mirongo mbere zino nzamba zine za mbere zerekana uguhona ugukomvomvoka kw'ingoma y'Abaroma, nibwo buhanuzi tugiye kubivuga gusa kugira ngo buri wese arabe ukuntu ata kintu na kimwe kiba ku isi kitahanuwe na Bibiliya. Kino ni gihamya cyerekana yuko ibyo Bibiliya ivuga ari iby'ukuri. Niba ibyo yavuze muri kahise byarabaye, n'ibyihanura mwa kino gihe bikaba biriko biraba, tuca tugira ibyizigiro yuko nibyo ivuga byo mu gihe kizoza na byonyine bizoba. Kino gice kitwereka abamarayika indwi bafise inzamba kandi biteguriye kuzivuza. Inzamba zine za mbere zerekana isambuka ry'ingoma y'Abaroma, maze inzamba zitatu zikurikira na zonyine zizotwereka ayandi mateka ahambaye y'ukuntu ibyago ishano ibara ryaguye ku ngoma y'Abaroma n'abari bayizigiye bose. Tuzovyiga kandi tuzobibona. Ano ni ya mateka nyene twabona y'ibihe ishengero rya Kristo ryaciyemo. Yamara mu bwa mbere twabonye ary'amateka twisunze ukuntu abakristo bari babayeho, ariko kandi muri ano mateka hoho twisunga imigwi igwanya Imana ukuntu yayibayeho. Nibwo buhanuzi bwatanzwe mwa bino bice tugiye kuraba. Umurongo w'indwi wa mbere aravuza, haza urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bishiburirwa mu isi, ikigira gatatu cy'isi kirasha, ikigira gatatu cy'ibiti kirasha, ibyatsi bibisi byose birasha. Igitero cy'umwami Alarike w'Abagoti nico kigereranywa n'inzamba y'umumarayika wa mbere igihe uno mwami yatera abaroma urubura n'umuriro bivanze n'amaraso nibyo byigaragaje ku turere abaroma bari batwara yewe ibitero bikomeye hakoreshejwe ibigwanisho bicira umuriro amayira hamwe no kuvisha amaraso nibyo byaranze kino gitero gihambaye cy'umwami w'abagoti yakoze kuri Roma. Kino gitero cya mbere nicyo cyerekana nicyo cyabaye igitero gikomeye cyane gitangura gusenya Roma. Inzamba ya kabiri, umarayika wa kabiri aravuza, ikimeze nk'igisozi kinini cyaka umuriro gishiburirwa mu kiyaga, ikigira gatatu cy'ikiyaga gihinduka amaraso, ikigira gatatu cy'ibyaremwe byo mu kiyaga bifise ubugingo kirapfa, ikigira gatatu cy'amato kirahona. Bagenzi, nyuma ya Constantino ubwami bwa Roma bwarigabuyemo gutatu. Hariho umugabane watwaye Constantius, umugabane watwaye Constantine wa kabiri, hamwe n'umugabane watwaye Constant. Rero ino migabane itatu nico catumye ubuhanuzi bugenda bukoresha ino mvugo ngo ikigira gatatu, ikigira gatatu, ikigira gatatu, kuko yari migabane itatu. Igitero cyakozwe n'umwami Geserike w'abavandari kuri Roma nico kigereranywa n'inzamba ya kabiri byabaye umumarayika wa kabiri amaze kuvuza inzamba. Ikimeze nk'igisozi kinini cyakumuriro gishiburirwa mu kiyaga cyarashiburiwe kuri Roma, maze Roma ihura n'ibibazo. Erega Roma yatangwe gusenywa na bino bitero, Roma yatangwe gutakaza ubushobozi, intwari ya Kayisari yayindi yari ikomeye karuhariwe ku isi, yayindi yari yanesheje ibihugu byinshi bicishije mu ntambara, nayo intambara nyene nizo zagarutse kuyisenya. Nimurabe ibi byose byarabaye biba kuri Roma, kandi ubuhanuzi bwari bwarabihanuye hakoreshejwe ibintu by'ingereranyo. Umumarayika wa gatatu aravuza, inyenyeri nini iva mu ijuru iratibuka yaka nk'urumuri, itibukira ku kigira gatatu cy'inzuzi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa mururazi, ikigira gatatu cy'amazi gihinduka mururazi, abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yarurishijwe. Ibitero bikaze vya Atira umwami w'abahanzi yagabye ku bwami bwa Roma nibyo bigereranywa n'inyenyeri yitwa mururazi. Uyu mwami yarasenye agirira nabi intwari ya Roma, kandi yigarurira uduce twinshi tw'ubutegetsi bwa Roma, ku buryo intara n'uturere Roma yari isanzwe itwara uno mwami w'abahanzi yaratuyitwaye, Roma isigara yifumbereje. Inyenyeri nini iva mu ijuru iratibuka yaka nk'urumuri, ino nyenyeri nta yindi atari uno mwami Atira yagabye ibitero bikomeye aba mu bami babandi asanga babandi bami ba mbere arabafasha mu ntumbero yo gusenya intwaro y'Abakayisari ya Roma. Umumarayika wa kane aravuza, ikigira gatatu cy'izuba n'ikigira gatatu cy'ukwezi n'ikigira gatatu cy'inyenyeri birakubitwa kugira ngo ikigira gatatu na cyabyo gicure umwiza. Ikigira gatatu cyo mubi, ikigira gatatu cyo mu bihe by'umurango nticyakigwe no mwijoro nuko iki gitero simusiga byabaye ibitero bikomeye byakozwe n'abami batandukanye byatumye Roma izimangana burundu. Roma irakamangana bwa bwami bwari buhambaye cyane ku isi bwa bundi bwategeka ku isi yose ni murabe butakaje ahantu hose hagasigara agace gato nako akaba ari Constantinople hamwe n'ibice bito bito byo mu Butaliyano hamwe n'ahandi isi bwari igaruye imyaka miremire irahona nk'uko ubuhanuzi bwa hano mwa zino nzamba bwari bwarahanuye uko niko Roma yahanguye. Mu nyuma tuzobona izindi nzamba zerekane abandi bantu bahavuye bakomera imbere yuko Amerika iba igihangange gikomeye ku isi. Ikigira gatatu cyo mu bihe by'umurango nticyakigwe no mu ijoro nuko uko niko bagenzi byagenze bagenzi nukuri uko niko byagenze ico n'ubuhanuzi bwari bwaravuze cyarabaye ndabibabwiye mu ncamake ariko zino ntambara zarabaye kandi zirakomera kimwe kimwe nk'uko Yohana yari yarabyeretswe biciye mwa zino nzamba byose byarabaye. Ushaka kubisoma urashobora gusoma ibitabo bya kahise bivuga iby'isenyuka ry'ingoma y'Abaroma maze ucubihuza n'ano majambo avugwa mu byahishuro Yohana uzosanga ari by'ukuri ubuhanuzi ari impamo bwarasohotse nk'uko abantu bamarayika bane bavuzije inzamba kandi ibintu biteye ubwoba bikaba ku bwami bwari bwarigaruriye isi mbere kandi tuzobona yuko naho byabaye kuri Roma ya Gikayisari yamara ibindi byobyo bizoshikira no kuri Roma ya Gipapa nicyo gituma zino nzamba zikurikira zozo ziswe ibara kubera yuko hari abazohabwa ibyago bikomeye kubw'izi nzamba zindi zihava zivuzwa. Muraba ukuntu Bibiliya yavuze ndaraba numva inkukuma iguruka yatira ijuru ivuga n'ijwi rirenga iti ibara 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 riza kubonwa n'abari mu isi kubw'ayandi majwi y'inzamba y'abamarayika batatu bahava bavuza. Mbega mugenzi urashaka kumenya ibyerekeye ano mabara ino bara rino bara ano mabara atatu aza kuba mu gihe abandi bamarayika batatu bazoba bamaze kuvuza inzamba ni randevu ku kigo cyacu gikurikira aho tuzoba turiko turiga igice cy'umunani hoho tuzogenda buke buke ntituzonyarutsa kubera yuko n'amateka mugabo ahambaye ano mateka duhegiye kwiga mu gice cy'umunani twanyarutse cyane nabivuze mu ncamake kubera yuko mu by'ukuri ni kahise gusa karabaye ariko kandi inyungu gusa yo kumenya ubusobanuro bwa bino bintu kwari kugira ngo kumve yuko ibyo Bibiliya yavuze byose byasohoye byashitse nk'uko yabivuze ukaba rero wifuza kuzokurikirana ibyerekeye ano mabara zino nzamba zitatu zisigaye ukaba utarakora abone cyangwa subscribe following swivre bivana n'ururimi cyangwa urubuga uri kurakoresha kudukurikirana cubikora kugira ngo bizokorohere kuronka ibindi byigwa bikurikira na cyane cyane ko hariho ubundi buhanuzi buhambaye buri imbere dutegerezwa kwiga na kino gitabo. Tukwibutse kandi yuko kino cyigwa kiraboneka bino byigwa biraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 za gatondo hamwe ni misi yose y'isabato isaha 8 n'inusu y'umuhingamo. Yesu akugire neza aguhe umugisha aguhe kwa mu mwize y'ibihe byose. Ntiwibagire gukora patage kugira ngo buri butumwa bushike no kubandi.